Kukunglovu abashongo njalo bo.
Wawuyaph unqaphethe sibhamu.
Kukunglovu abashongo njalo baba.
Wawuyaph usala phansi.
Kukunglovu abashongo njalo bo.
Wawuyaph unqaphethe sibhamu.
Abashongo njalo baba.
Wawuyaph usala phansi.
Enithatheni imikhonto.
Enithatheni imikhonto nibambe niphakamisele phezulu. Make njalo usala phansi.
Enithatheni imikhonto.
Enithatheni imikhonto nibambe niphakamisele phezulu. Make njalo usala phansi.
Hebe!
Usha!
Hebe,
us,
hebe,
us,
hebe,
us,
hebe, kafi.
Babengaba, singaba, zaba kudura.
Shono.
Sisongebe, unzuli sebe, usi isi uhaha.